Dreselo sa bona go noja ba cha o ka kopana le gogo mo pele o te go tshwara shapa ngwe shamara a ena choose tele tsa choose ke re damana ke ga no be feel ma re please why tseba mara that thing you know it ke ra mretha a wena wa ralo wa ralo.
Chama por, não era só a chelete.